Njye mutatanga kurana nawe ni kwisembi gushika n'ubu. Ndimo je navuga ati nakoze ibintu byiza sana. Nyegera.
Nyegera. Niyo wagaragaye aho twakona muri video.
Ya niyo nyene.
Nari zindi ndimo bamaze kugaragara.
Ndimo ya Wiz Designer na kwisembi twa Golo. Ya izindi nazo nzirasoka.
Okay, muri uyu mwaka wa 2020 turangije muziki ndundi baranze n'iterambere haba muri video haba muri mu audio mbe nk'umustiliste nabaye basitare wabonye bagaragaye bambaye neza mu ndirimbo za muri uyu mwaka urangiye wa 2020
bake baraharurise
kwinzwe ku Bas TV ndabaramukije no mistwa gatse kandi ngo mwemera kuri mika muri kumwe na Kiriki Ken yibawe client camera ni Ibra Burundi Ibra photography abikora neza n'umusore abikora neza murabizi muri twa tatro muhora mugaya no musire yo turamutse tuza aha kuri World Fashion aho twumvise hakorera umustiliste akomeye amazi gihe ari kabikora neza mu mwaka urangiye wa 2020 ndetse tukaba tuhishikiye kugira tumubaze ibijanye n'umwuga we wo kwambika abastar yagiye yambika abastar batandukanye aho twavuga nka SMB Wiz Designer ndivanshi batandukanye rero twari tugarutse kugire ashobora kutubwira bishesha bya 2020 atubwira ikintu aje guhindura canke aje kongereza janka nyene muca babibona mu bibuga wa stiliste wo kwambika abastar ahagiye kugira kumbe kuzambika n'ivyamamare bikoma kumenga mu gihugu cacu Burundi mwe rero no batumirira gukora subscribe nima mutera ikora ikore kore like share mutubwira comment comment za imaze ko ziri priorite yareka tugende tumurabe mugumane natwe twamaze gushika aho umustiliste muzi ariko abikora neza muri industry ya music navuga ko ari we ikarambika abataragaragara cyane neza abambika neza cyane rero twamaze kubashika murahabona ni ahantu hatesa asa neza prince ndakuramukije
ya nanjye ndakuramukije
umeze neza
ndashima nawe
uraberewe nyine ko kuri umustiliste
merci donc nawe uraberewe
ok merci mbega prince ku bantu batamuzi ninde
bakwanu batanzi nitwa amazina yuko nitwa Prince Ivan mais benshi bazi ku izina rya Jux
ushobora kuvuga cyane ukarenza ukavuga nk'umuntu w'umugabo nyine afite ijwi nyine riri
amazina y'iwanje nitwa Prince Ivan ok abandi bazi ku izina rya Jux mais nitwa Prince Ivan ushobora kuri Instagram nitwa I am Prince 01 abandi mu stylist uramuri wa the fashion ok nizo adresse zo nshaka kundona aho naho nyine nshaka kundona
nyine ngira kugira publicité Christine qui la connaît OK take a prince je kanda kwite prince Jux non vraiment OK OK mbega prince ibintu byo stiliste wo babitanguye cyane
bon ibintu biri muri je sinabitanguye buvuba bere muri je uko naje ndakunda ibintu byo kwambara sana
inspiration yavuye he wara bivukanye wavutse nyoro zise ati nje nzo mu stiliste
no nabivu ibi byavuye muri famille famille yacu
famille yawe na ba stiliste cyane
grandfather
ok be prince nu he muri imvyo watanguye kwambika ndetse ukanamenyekana muri iyo songa yiwe
Krisembi
Krisembi indirimbi
ngumvure
ngumvure
yeah
ok ok mbega prince niye ndirimbo watanguye kugaragaramo kuva utanguye umwuga wo kwambika abastar
njye muntu atanguye kurana nawe ni Krisembi gushika n'ubu ndirimbo je navuga ati nakoze ibintu byiza sana nyegera
Nyegera niyo wagaragaye aho twakubona muri video.
Ya niyo nyene.
Nta izindi ndirimbo bamaze kugaragara.
Irimo ya Wiz Designer na Christian bitwa Golo. Ya izindi nazo nzira soka.
Bega Prince niyo yamusitara maze kwambikira amafaranga menshi.
No you're private.
Nibanga.
Nibanga. Ndabivuze ngaha cyane kuntu kwiyemera tu.
Ah, okay, Bega Prince kuvuze ngo nukwiyemera, usanzwe utiyemera.
No, this is me. I don't know simple son. I'm glad you're going to be simple son.
Beg my stylist, I'm going to go to we have press yakanga.
Bon, we're going to go to the press yakanga.
Shura quarter of the mini, I'm going to go to Woodsy. Aho geze mubona na ibraraza ati je mu photography ngira fise tracy nawe mu stylist fise tracy
ah sinoza ngakwe ngo ndwa mbere cyangwa ndwa nyuma aho ubona bivana akazi kiwanje ushiraho nyene.
Okay, muri uyu mwaka wa 2020 turangije muziki ndundi baranze n'iterambere haba muri video haba muri mu audio mbe nk'umustiliste nabaye basitare wabonye bagaragaye bambaye neza mu ndirimbo za muri uyu mwaka urangiye wa 2020
nibake baraharurize
baraharurize harimo abo wambitse
barimo bajya nambitse n'ubu byo navuga
niwo bavuga bonye uruvu wa mbere donc
sinzi uko ubibona bifata ko nyene
apa naje uko ndabibona wewe erega wewe urigira confidence nyene kumva ati donc wowe ni donc ni Christian MB ni wewe wa mbere
ni Christian MB na Wiz Designer nawe no abandi nabo nitwakorana nzobemera nabona.
Okay, naba baririmbyi utarambika ariko vuga uti abavuma baje no gukora umukino bambika bakabego gambiye gucuburura.
Nga mu Burundi. Bingore wese je dukoje twakorana.
Muri ivyo wese wayo wese wo mwandika.
Yeah.
Be nta muri ivyo urambika akakugora nko kwambika jaho ntashobore kubegwa nko kubishaka canke yashaka kugira ati je nyene akakugora.
Umunango ni Wiz Designer.
Ivyo vyavuye ko.
Ubu ni vyarakeneye naje nyine nakeneye ko twakora muri shaka twesha muri video. Ntwahuza sana.
Wowe washaka ivyawe none nagira aza kubwira ati rashaka wowe se wujije.
Nawe ni ivyo yarakene tuzakoresha muri video twarabivuganye mvuga ati ah no ibintu tubikuremo dushira ibi bira ibintu meze neza.
Bega ideme vende tukwitege gute.
Neza.
Neza.
Ya.
Ikintu gishashe tuzaniye muri ideme vende niki.
Uzobibona. Igihe nicagera uzobibona metu ndindira ngeni cyayiro zabibona ibikorwa biracyari byinshi muri stock bimira sok
Bega Prince asanzwe arangurira hehe imuzi ya bikaba star
turangira ahantu hatandukanye
mu Burundi canke urarenga mana
ah nga mu Burundi semeze ko baranguze munzu canke n'ibirato mbona ubona ibyo turangura ko usanga ari ikintu kibari OG
harabarangurira kuri kotebo. No, yo vuze ngo mu Burundi ntibarangura. Harabarangurira kuri kote mwa nyisaba
batatu. Tomate ni ibintu bisanzwe nyene. Mena kira to nyine. Usanga nga tuvanga mu Burundi, tuva biva Turki na Tanzania.
Ah, okay, urishikira yo kurambura.
No, sindatanga kushika me turatuma.
Batuma. Bega kuva winjiye mu carrière ni bihe bintu byakugoye muri iyi carrière yawe y'ubustiliste.
Ah, si vyinshi byatareme tu yo yo mukintu uracanje urana nazo nacanze bura mu buzima
byakwigishije iki nimba yo macanje mwara huye nayo iyo bayakwigishije
kubana neza n'abantu
kubana neza n'abantu bega bo bahora baguherana bakagira amagafi cyangwa ntukopa
jewe umuhungu adakopa ubusinzi ko bari umuhungu
umuhungu cyangwa umudandazi wari wese bose barakopa
bose bose tuzi bose barakopa
barakopa impunzi cyangwa
bon ni muzu ara tuzi nanye tumenyeranye kuri business ndashaka kuzanga nk'uyu muzu ku ideni twatwara ndeso kama mahera ko genda kwizeye kandi twese tubaye kubera kwizeye kwizerana twese muri business
kumwe ngara abantu batizeye
ah sinzi bivana me maze kumenyerana je ndashaka kwizeye ngo turakine kare tuzuma mahera mu nyuma
ndabona atari yatize bakobwa kandi naza cyane nuranyitse
sindakwiza kuko nuranshira n'umuntu sinari
shaka nzoza
karibu
don't come ambika bose muri rusange
bose nawe ushaka nawe ucuvanga ndakwambise na mahera yawe tu
nawe n'amasakame
ya byose birahari
niwe muntu amaze kuguherana ndazi rushobora kuba ari ibanga mubwo umuntu iyo amaze kuguherana amafaranga menshi muri uyu mwuga wawe w'ubustiliste iyo amaze kuguherana amafaranga
nta n'umwe kuko duhe dukorana turavugana bifuko twakorana
bo bose urumva nabiziga mu Burundi n'abana beza nta muntu akopesha ngo ari ku isho
bon bariho abana babi barahari mu buzima nta muntu ari perfect me yose bivangira mu mvikano dufitane ubucuti turakorana bien ata ubucuti buhari ata iki ndakureka
nabwira ukorere mu service isabo shuti
bon je sais pas si ça veut dire à toucher gukorana nkuko je sindakuzina nonze tumenyana ngaka kubera nganye me tukavugana je n'ahuru umuntu sana ndatahura kuko na jewe aho ngeze abashije n'abandi bana.
Okay, mbe tanga message ku bantu ariko badukurikirana. Yaba abastare, yaba abandi bantu bose bashaka kwambara, bakobwa, ngira n'abamama mbona hari birato byinshi n'izo bamama birahari. Ubabwire akabijya woba wisangije wowe mu stiliste bwa.
Kira muntu wese avaye uko, kira muntu wese nga ku isi ameze uko Imana yamureme. Yose noba nka wewe cyangwa noba nka je. Okay? Je nka prince, na prince akazi ndagakora kandi akamenyere so bati ngo shasha mweke amusha fise tachi una talent yo imana ya murimani mwa mezi uko ari ndabafura bafuza kumera nka jewe n'abantu bose badukurikirana TV yanyu twagote
iko bastif.
Ah okay, kana dukurikirana kuri imiso yacu abakene kwambara neza barandondera Instagram nitwa @.01 tubona kuri account ya Turondere fashion birahari byo kene byose biriho nakinu uburanga sinibaza tuzana imuzu sinibaza ko zironka nka
orientation itanga kute ko umenga
kumuntu abandi nga muri centre ville utazi KCB sinibaza ko
batayatsi aya batayizereka nka bantu ariko barabaruka nyine bagetse ko mwigenda urumva ko baba bazi KCB yiri
KCB yo
kwa bashaka kwambara neza
ya dukore mande ya KCB en face ya kuri stella matutina kuri centre building number 209 ya
namagato
ya.
Ah ok, the captain said to go shimmy.
Yeah, Najee, Namashimi, the big boss, Niroj. Yeah, again, Munwanje, Mushimia san, san, Sakoko, that it was a man who took me Okawuza Kamarokumon, but I go for Shasan.
It's
a man who took me Okawuza Kamarokumon, but I go for Shanika Kurisha Kwanaba Nets.
Little song by Yana Manunet.
Bon kuri jewe ntangura ni meni fitane n'umuntu. Numba na jama sandinga mbayo ndinga kubera umuntu kana jenga ngakwisi tubaye kubera abandi bantu abana babandi bantu.
Yeah. Ubwo bwiri ka abantu bakaba dukurikira.
Icyo nababwira gusa abanda yara biganiro by'iwanyu andire sabone ikiganiro cya soka turagira partage. Ndese nabashimisa kwa mwajenga kunda musa ntabazimanye nimagaruka nzofata neza kandi
kakubiye gutate zibaye
ega umushisa je kuramusiho aje kuraba ifu muzimana ko mico kende bikubwina
mu shop menyereye babazimana ahantu aba hari nka table nyene batsi nko muhira
eh oya uje no kugira gabo no kuzimana
isanga mezo tsibano ndi mose
oui
no stare muti panze ko mbere chanque ngira ngo
basino agaruko ndimusinja kuzivana
okay merci beaucoup le prince le katugushimine kuri uyu mwanya waduhaye ugashobora gutemana natwe muri kino kiganiro merci beaucoup le kanamwe tubashimye mu mwese mikoma muradukurikirana turi kumwe na prince ni umustiliste arabaye ikaze umuntu wese ashaka kwambara neza nahanye ni muri world fashion yahababwiye sino sinda kwasubiramo utarakora subscribe no gutumira kubikora kore like share mutibagira comment comment zanyu muradi ko ziri priority cyane kuri mikoro mwari kumwe na kirike kenyu bawe bye bye.